I wonder where I could be hiding. Boom, 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 boom. I'm always hiding everywhere, but you cannot see me. Boom, 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 boom. But all you can hear is, what's that coming over the hill? Is it a sleepy? Is it a sleepy? Was it me? Was it a sleep? Ready to watch the night away with you and me? Is it a friend? A little sick of me? A little, little baby sleep. It's ready to wake up from his sleep. Little, little, little sleepy. Ready to walk the night away. La da 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 da